Ebyo byenjagala Love when you meet her
Me and you
Engeri gy'obikola Bwento when you meet her
Me and you
Omukwano sima sima nyobongo watuka wala Njagala kulaba ngolya munange